uNkulunkulu wathi sekamdalile umuntu waphinze wabona kumgcoka ukuthi akasuguthuta nje akamnikete sibusiso lesamnika idirection samnika iposition yekubusa uhamba nje umuntu uhlomile livi lalikhuluma uNkulunkulu kuye lamhlomisa waba loaded with fruitfulness wagcwala titshelo wagcwala impumelelo wagcwala kubusa noma wagcwala bukhosi dibeke esimeni dihlanganise nebantu chukuluta emavi kubantu labangakhuluma livi lesibusiso empilweni yakho ngiyajabula namhla sihlobo sami kuthi sihlanganyele nawe kuso singwa sethu selisuku silivi leliphilako livela kubabe wethu uNkulunkulu lo nemicabango lemihle ngathi lamhla singwa sethu sisithola encwadini yethu chronicle tekucala sahluko 12 verse number 32 emadvotha ka Isakhari labe ticondza kahle tikhathi ati nekuthi Israel kufanele endeni bekuthi khulu letathi ngemakhulu lamabili akanye nato tonke tinini tawo letathi phethe la uNkulunkulu upha abantu tipho letehlukene ngenjongo yekuthi babe losito kulabanye abantu lesipho semadvodzana noma semadvodza aka Isakhar besingasikahle ngekuthi banaso nje kepha besikahle masifeza injongo yaso kusita baka Israel ngekuthi sipho sabo sekucondza tikhathi bebenda kuthi Israel ade kuthi kumele bendeni Jesu wekhuda labanye bazalwane angisho njalo nebeholi betenkolo labe baya esinagogeni onke malanga bafunda ngaJesu ngekufika kwakhe kepha ngenxa yokungaconzi tikhathi wathi sekafikile asemkhathi sinwabo azange bambona umfati lothethwele akafuci tonke tinyanga ahle ezama kubeleka noma seyifikile inyanga yemfica yaka 9 akafuci noma nini kepha ufuca ngesikhathi lesifanele bese uyefika umuntu lomusha emhlabeni baningilohlakaniphile nawe ungafani wende noma yini noma nini noma kuphi bani nenhlakanipho uzuze kuhlakanipha uzuze kuconza noma kukubidani mangabe kuhlakanipha noma kuconza tikhathi lokuto kubita ukuthi ukhophe imali uhlale nemuntu phasi ninathe litiya naye kuzuze kuhlakanipha kubhadalele kuconza uma ngabe kubita uthathe imoto yakho wethe petrol uhambe uye uthola loyo muntu loyo noma ugibele ibhasi noma ugibele indiza kumcoka kukhokha ulahlekelwe kuze uyozuza inhlakanipho uzuze kuconza kumuntu lone lophiwe kuthi mawukhuluma naye angaconza tikhathi lokuto kuze wathi ukuthi kulesikhathi kumele ngendeni kumele ngiphile kanjani kwetayela kwenda tindo ngalesinye isikhathi kwetayela ukuthi ngiyathandaza kwetayela ukuthi ngiyanikela mangikuphi nginikela ngalesingakhi kuyenda ukuthi ulahlekelwe ngemathuba labe ngenda ukhone kuzuza ngoba kuthi wasichelo siyayona ingcondo kepha uma ngabe unenhlakanipho udisene tikhathi uqonze wehlukanise tikhathi utawubona ukuthi yebo tindo ngihlale ngitenda kanje kepha namuhla ngazuthi nasi isikhathi sami ngisibona singivelela nali lithuba lami lekuthi ngende indwe lemgcoka ngoba ngakhona kwenda lokufanele ngesikhathi lesifanele inzuzo itawutendekela yona utawukwati ukuthi ufuca nini utawukwati ukuthi ukweshisa ini uyekela ini uma uconza tikhathi. Amen.